Pano, ndi banyasa voice box, mbidi makandi tundia Malawi o siana siana, nukandi makandi zo siana siana, bankandi zandali, kwenye sabino kwa zigo, kuma ansu utatata bino, kuma la mulo kuno kwa tu ku Malawi. Ndiye pano, tafuna tibwiri ndi a citizen consent pastors, amene wandi tuwa rutsa audio, imene ndi tuwa unena kuti tau ya kwa natsopano kuti a Malawi, maka maka, anzata mene makaji kawa chaku mwera, akuti mpange mati, mkuti acha kwera asabonde kuchigao chaku mwera. Iyo wandi tuwa indizi fukwa zao, zimena kunena zimenezi, kuma maka maka kunena kuti ya, mene ndi tunjali afika povuda boma la majinga achakwera akuchiona chanzero kuti adzika endera ngombe molomo khala pansi ndikupeza ma solutions kumavuta amene twakumana nawo a Malawi makamaka mavuto a zanjala yowansa kunena kuti ai president wa tunduwanji oma kukhalira kuyendayenda pamene ndithu zimene akuyenderazo sizikuoneka kuti kodi zikupindulira dziko la Malawi motani ndite tikhali modzi pano panyasa voice box kuti kuti a citizen consent pastors kamene kuti CCP akulichani lero pa 10 September 2024 pano panyasa voice box.
Mazuka banji ya Malawi kwina kuli kose kumene muli lero pa 10 September 2023. Ine ndabweranso concerned citizen pastors. Mene nthawi zonse ndimakuyankhulani ya Malawi, ndimafuna ndiyankhule kuti kodi a Malawi tikugona chifukwa chani? A Malawi tikunena kuti chilima ifa yake imabwereka ripoti sitikukhutira nalo koma takhala chete abonika lindo adayankhulapo nthawi ina yake kuti a Malawi sowafera ndipo ndikukhulupirirada a Malawi nchifukwa chani a Malawi munthu wina wake adamfa ifa yowawa yopweteka koma ife takhala chete nchifukwa chani tikunena kuti tili ndi anthu omenyera ufulu mdziko la Malawi koma panopa mthawi imeneyi yakhalakhala chete kodi inu amene akuti opsheza ndi anthu ochepa chabe kodi amene akuyankhula MCP kodi alipo angati MCP ilipo anthu ochepa sikukwana 2000 pamene a Malawi it's almost mamiliyoni tilipo 20 something million koma tikuopa ndithu munthu anthu ochepa chabe tikumuopa chakwera tikuopa anthu oti amene sangatithandize dziko la Malawi nchifukwa chani takhala chete ndimafuna ndikuwuze na Malawi citizen consent pastors sikhala chete ndipo sitikhala chete ndimafuna ndiyankhule kuti Malawi first president Bonika Lindo tatulukani kumene muli anzathu antanyiwa tatulukani anzathu onse amene timanena kuti ife activities tatulukani kwina kuli konse kumene muli tiyeni tikambirane ten tibwere pamodzi ndi azibutsa ife a concerned citizen pastors tikhale pamodzi tiopange zionesero zosonetsa kuna kuti president timutsekele adziwenso kunena kuti ife Malawi sitikonda zimene yamafunazo ife timutsekele kumwera kuna saponde ifeyo kumachinga tikunena kuti itakhalitsa taoneni ifeyo pafikapo anthu tikuti achiteze anthu akuti achiteze iye yakungoka panopa tofunikirani ng'ombe munthu sakumufuna a Malawi tiyeni tidzuke tiyeni tidzuke tiyeni tidzuke ndipo umvere amene kumvere akawe MCP zitikira kuna kuti kumutsekererwe yakwana nthawi imene president anokumwera kuno sanga pondeko ikwana nthawi ndipo yakwana ndimafuna ndikuwuzeni kuna kuti ngati akuti ndi president azipanga president wakeyo upresident wakewo kuchigawo chapakati koma kumwera kuno tatopa nawo siti kukufuna chakwera mvetsera siti kukufuna ifa concern citizen pastors azibusa siti kukufuna azibusa amene uli nawo amene azibusa achinyengo agulu lako la iweyo osati la ifeyo ai abutsa enieni waitanidwa ni mulungu amene ada mulungu adapatula nkwa sanga sapote manyaka amene ukuchitawo ai anthu akufa anthu akuzuzika anthu miyanda ya anthu ikupita ife njala ntchito kukaona ng'ombe za chani ndeni mafuna likuwuzeni kuna kuti musayiwale sotu kuti ndikumachinga komwe kujansotu kuti mukafikeko mudachita kuombera munthu musayiwale machinga yomwe ija mirandu imene njatu ilipo imene mudapha munthu mudaombera munthu kumachinga ndipo imene chai kunsana mazime muda chita jazilipo mpaka pano tipo tikumazisunga abe zindikirani kuna kuti timamva kuwawa ndipo tikumva kuwawa ndipo tizamva kuwawa dziko ilili sitila likomere ife anthu akumachinga sizida tikomere ndipo sili kutikomera kuchokera munthawi imene mudavoteredwa chakwera kufikira panopa palibe munthu wakumachinga amene adapezapo china chake kapena kulibe mse umene mungaloze kulibe sukulu imene mungaloze kulibe chimene mungachiloze kuda kuti kumachinga mudachitirapo palibe chimene mudachitirapo kumachinga palibe chimene mudachitirapo kumwera ndipo anthu akumpoto amene anthu akucheni kulowa shire uku chikwawa kunsanje akulu muli nundo ganiza bwanji kulola president kubwera kumene kwa president akamenewo palibe chimene achita pa dziko lapansi pano kumangoyendayenda kumangoyendayenda palibe chimene achitira pa dziko lapansi pano koma inuyo ndithu nkumalandira kulandira ngati ndani osangoyosiya bwa aziyenda ndakazawo aziyenda kuti akuti social mukuyendera chire inde tikudziwa ndipo ndifani kuuzeni kaye mukuona kuti mwakagula zida kaye mukupereka zida kaye mwatenga kupereka MCP ndifani kuuzeni enough is enough, enough is enough, your time has gone, your time has gone and this is not your time. I just want to tell you one thing, this is not your time, this is not your time, this is your, is not your time, your time has gone. Ndipo MCP zindikirani kunena kuti ndinakuzani kuti mulape ndikufanani kuuseni kuti olomuti amenyesa mutu pansi bwanji olomuti agwirisa ntchito njira zotani taoneni dziko pamene pakufika maloya kumapanga dziwonesero taoneni dziko majaji kumapanga taganizani kuti kuti kafika pa dziko pamene potimati dziko lafika ponunkha ilili dziko lafika ponunkha ndimafuna ndipembena wansatu achitetezo amalawi amalawi ame komanso polisi chonde tithandizireni dziko lathu dziko li tilanditsireni dziko likupita dziko li amalawi polisi and ame chonde tithandizireni dziko lathu tipaseni chitetezo chokwanira chitetezo sichikuoneka bwinobwino tithandizireni ife tagwada pamaso panu ngati anthu amene mumateteza dziko la Malawi dziko la pansi inu apolisi timakuyamikirani chifukwa cha ntchito zanu zimene mumagwira ntchito zabwino atsilikali tikuyamikirani chifukwa cha ntchito zabwino zimene mumagwira koma timafuna tiyankhule kuti tithandizireni tithandizireni taoneni dziko la Malawi imene lafikiramo lafika pena pake pachapo vuta tithandizireni 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 tieni tizuke Malawi kwacha tieni tizuke sopano kunja kwacha tieni tizuke tisalimbane ndi anthu awawa anthu awati taisa nthawi ndimafuna nditakuuzani if a citizen consent citizen consent pastors sitikhala chete kufikira achakwera achakwera mutapanga resign inuyo mutapanga resign palibe chimene mukupanga pa dziko lapansi palibe chimene mukupanga miyoyo ya anthu kumachinga kuno ikupululuka koma ni mwangokhala being in sogoleri usogoleri wanji wasogolera ng'ombe citizen consent pastor osaopa osafoga go on tisafera dziko lathu osati munthu wina akazalira ndi dziko lathu sizalola.